Lihle nna ke sale mo caseng ya gao.
Ah wena pass up.
Ke re wena ke tlo.
Don't talk to me, talk to my lawyer.
Ke tlo trapa.
Current.
Yo we.
Yes.
Yes.
Ha re tsamaya takalani.
Ah, ba nong le jikela rona.
Go kana ke tabatsa batho la phapha.
Sorry, ma